My boy.
Boss.
Mambo vipi?
Poa boss.
Ozabie?
Na nazabia boss.
Nimefurahi sana kuongea na wewe.
Mimi tu boss.
Wananchi tunafuraha sana kukupokea.
Asante boss, mimi na mimi nyumbani akuja kufanya kazi.